Lishonile ni nabagalazitse lishonile malangeni lamahle. Yamukelani nathi tindzaba tangensimbi yesikhombisa. Ndethwela ngumsakazo wethithombo lohamba embili eSwatini TV. Libito lami nginondumiso Vilakati ngihamba naye izamanzi manje. Ngwele umuhla silolo minato sibuke hleko thamba embili lomuhla. Umlawuli wemandla kulele uthi sewucalile kusihlahlela sicelo senkampani yamagesi kulele sekwenyusa intengo yagesi. Inkundla yasemkhiweni ibambe umkhankaso wekufundisa sive ngekuvikela nekugwema bucala. Inhlangano yebantu labanesifo samdlavuza welibele nesibeletho ithi kumcoka kwesekela bonke bantu labanamdlavuza. Tindzaba. Umphathi wemlawuli wemandla kuleli vusi mkhumane uthi sebacalile kusibuketa sicelo senkampani yagesi sekukhuphula intengo yagesi. Mkhumane bekakhuluma esifundzeni saseshiseleni ngesikhathi leli bandla lithatha imivo yesive ngalesicelo.
Umlawuli wemandla kuleli Eswatini Energy Regulatory Authority uvakashele esifundza saseshiselweni kuyawukhulumisana nesive nabosomabhizinisi mayelana nesicelo senkampani yamagesi sekukhuphula intengo yagesi ngalokhu sikhombisa nengxenye ekhulwini. Umphathi waleli bandla Vusi Muzi Mkhumane uyachaza ukuthi yini lebakutholile kulesive.
Sizawubuyela ehhovisi sibuke ukuthi sive sithitheni sibeke ama-point mani. Locelile ngoba kusesicelo lesi. Locelile ubeke ama-point mani bese siyakhona ukuthi sikuhlanganise sitokhona sisikhiphe sijobo. Singathi nje kutawuba kusukela namuhla kutaba nesikhathi sabo sebubele bekuthi umuntu angafaka ngabo internet ngelicingo ngencwadi until kube mhla ka 12 sevele sibuke tibalo nekuhlatiya letinkulumo letichamuka kulama public hearings netinkulumo letibekwe EEC bese sitawukhipha sijuko masijuko kumele siphume mhla ka 1 February kuthi sibheke kuphi ke manje.
Lobukeke kusebenza kwenkampani yamagesi Vusga naye uyaveta kuthi yini EEC afake isicelo lesifana nalesi.
Ukuthi tindwele twane ma imports gezi lomningi siyam importa about 80% simtsena kumakhelwane ka Eskom. Na ungabuka ukuthi Eskom uyasikhulisela yena so vele so communicated ukuthi abamkhulisa ngabo 10% or more. Bese sesibuka ke netindleko tekuthenga i material lesizinga ukuthi sisebenzise ukuthi simaintain le network siyende ibe ngesisimeni lesikahle kuze ukuthi ama customers ethu ahlale amthola gezi nekuthi ke simo setemnotho phela siyathi ukuthi umnotho welive vele udepende kuye lo gezi. So nenze ngodato letinto leto nawubuka ukuthi nawubuka bo inflation ubuke netinto letifana nekhathi nema exchange rates kuyenyuka kuyehla kuyenyuka so kuyabese sekuyabida lokuthi asibukete lenzengo yagezi kuthi asikhulise kancane kuze kuthi ama customers ethu sitokhona ukuthi siwanikele le service.
Spencer Dlamini lokhulumele bathengi nanaye uyaveta ukuthi bona babathengi basibona njani lesicelo sa EEC.
Ngakho ke makhula nje kusho ukuthi siyaphuma vele ukuthi sikhanyise nekwe ukuthi ke lokunye lokuyinkinga ngilokho ukuthi naba bayakhulisa ngala gesi ufe kuthandi kude namunye lochamukile kuto sitshela ukuthi kwenteke njani. Ungabashayela nje kude lokuphendula lapho awuseva ukuthi lokukhulisa bona batakukhavarisha diphi tindleko.
Umlawuli utawuchubeka nekuthatha imivo yesive netinhlangano kanye nabo bonke labathinzekako kule ndzaba. Tindzaba ende Eswatini TV LinkedIn kule nginasimuva show ngesisenhlangano.
Emaphoyisa asemliba kanye nenkundla yasemkhiweni bahlanganisa sive sakule nkundla basifundzisa ngebucala nekutivikela kubo kuletikhathi tabokhisimusi. Lokucucutele ukuthi kube nalomcimbi wokufundisa sive ngebucala kuthi bucala buye banze ngetikhathi tabokhisimusi njengoba abantu baye bashiye emakhaya abo angakagadwa bovakasha etindzaweni letehlukene.
Lilunga lephalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lithi bucala buvamile kwanza ngetikhathi tabokhisimusi kungako babambisene nemaphoyisa abayinkundla ekufundiseni sive sale nkundla ngekutiphephisa ebucaleni lobahlukene. Masuku ukusho lokhu ngesikhathi kufundziswa lesive eluve.
Tu labantu badla noma ngayile bayithandza ukakhulu kunetshwala njoba sebhulu wetshwala. Abakhoni ke labantu ukuthi bese bathi naka ukuthi ngendani yile ngiyafayithi ngiyende. Labanye bathanda lotshwala nje bede nale mali. Sithi ke kubantu bekulene akube bede umuntu lohamba athathe ama chance ayogqekeza kulesikhathi ngalesi. Umuntu nakafuna noma ufuna ukuthengathini ufuna icingo lokahle akahambe asebenze abe nemali yakhe noma ahambe aqele usebenza noma aqashwa phemane ngiphathi nokuthi khona ufuna ukuthenga uwe ngokuqele lomuntu.
Umphathi wesiteshi semaphoyisa sasemliba phatha umthebe bembe uthi kufundisa sive bakususela kulaba kuthunywa kona ngomphathi wamaphoyisa sithi baladlamini lo bathuma ukuthi balwe nebucala busuku nemini. Bembe uthi njengobe luve athuthuka bucala nabo abukemi.
Ubucala ke bunje abukadibeki phasi kukube kuleso sizathu ke lesende ukuthi sikhethe nokuthi sitoba ngumsindo la bantu nabanaka lomsindo bese ke sesifaka tifundziso letifaka ekhathi kwebiwa kwelithusi letifaka ekhathi tingodi temgwaco nalamanye nalamanye emacala ikakhulu kunanga laqondzene noma labukene nemithetho lebuke i-COVID-19.
Siveke sifundzisiwe ukuthi sesendlulile isikhathi sekufihla tikhiya ngaphansi kwematshe nemamet njengoba etigebengu setiyawadi lamachinga lawa. Tindzabeni Eswatini TV kube yajamukosi mavimbela anafa Prince Msonera eluve.
Umphathi wenhlangano lebukwe sifo samdlavuza wemabele kanye newesibeletho dengetile kubheka uthi kumcoka ukuthi sive sibakhumbule labo labaphila nesifo samdlavuza siphinze sibasekele. Kubheka bekakhuluma ngesikhathi bahlonipha labo lesabasincobile lesifo emcimbeni lobo ubanjele eMalkans Club.
Inhlangano lebuke sifo semdlavuza wemabele kanye nemdlavuza wesibeletho i-Breast Cancer and Cervical Network ihlanganise besifazane labake bahlaselwa sifo semdlavuza lesithide kanye nalabo labasaphila nalesifo. Umphathi walenhlangano Tengetile Kubeka uthi kumgcoka ukuthi bamfulisa basincoba lesifo kanye nalabo labasaphila naso bakhunjulwe baphinze bakhuthatane ukuthi lithemba lokuphila lihlale likhona.
Sitokhulumisana nabo ukuthi kakhulu kakhulu nje ukuthi sikhuthatane. Sathi nabo ukuthi bani ukuphi uphila njani kwendekani. Ngaleyo ndlela leyo thina kuyasisita ukuthi sakhe lama plans ethu njengoba nje sila sitothatha imivo yabo sitothatha tikhalo tabo sitothatha futhi naloko lokuhle lesikwendile sinhlangano kulomnyaka lo wa 2020 kuze kokuthi sikhona ukuthi kulomnyaka lo tako sibone le tinhlelo tethu yini tinto lokufuna ukuthi sitikhangasele yini tinto futhi lokufuna ukuthi sitiqinise lesitenda kahle yini futhi tinto lokufuna ukuthi sitilungise.
Kulomsebenzi litiko letempilo belikathi likhona likutawusita ukuthi besifazane bakhone kwenda luhlolo lokuthi bede yini timphawu temkhuhlane i-COVID-19. Dr. Lindokuhle Masilela welitiko letempilo uthi kubalulekile ukuthi bamfu labasaphila nalesifo kanye nalabo lesabalulama bende siqiniseko sokuthi bayavikeleka kulomkhuhlane.
If sibakhanza ukuthi banale timphawu sitabakhuthatha ukuthi batheste because kumcoka ukuthi utheste kuseze eluto khona ukuthi uthathe tinyathelo lekufanele ukuthi utithathe.
Sikhulumisene namake silungelele sibanze lowake wabanesifo semdlavuza wemabele kanye namake pressure sholo saphila nalesifo.
Isimini nangabe bungu-hard worker yensimu awusakhoni kahle sekusebenza kancane sowuyekelile. Kungathi empilweni yami bekungathi wonke lo ngaba ne-breast noma lo ngaba namdlavuza kube nethi uhulumende phela nathi azivete lokuncane efastelweni kokuthi nathi sesibantu labangathi asisakhoni ukusebenza kahle ngoba noma ungaye ekhishini lemuntu-ke akasakhoni ukubekethelela na utathi namhla ngiyagula.
Udiscover ukuthi nginamdlavuza ngadiscover ngamashi kuye lona le 2020. And i-support lengiyithole ekhaya yine ngishe kakhulu more especially my kids. They are so supportive vele kakhulu nje.
Litiko letempilo likhuthatha ukuthi bamfu bahlole sifo semdlavuza ngesikhathi njengoba lokhu kusita ngekuthi le sifo sisheshe silapheke bamfu bakhone kuphila. Tindzabeni kubika Temalangeni Dlamini na LinkedIn Gule, Emalkens.
Sawucibele umthetho weTindzaba tempensheni yemalunga ePhalamende, Members of Parliament and Designated Office Bearers Pension Fund, Amendment Act No. 15 of 2020. Kulokunye lo mthetho locitshelwe uthi imali yempensheni yomuntu lebekalilunga lePhalamende iyawucala kubalwa kusukela ngelanga labiyela ngalo ePhalamende noma emabandleni nakwendeka aphinza abuyela angeke kuyiwe emuva.
Imali yepension yemalunga ePhalamende nalabo labasemabandleni kakhulu kati labo labatawubuyela ngekulandzelana seyita ubalwa kusukela nababekwa noma nabangena ePhalamende kwekugcina noma ke sigaba lesilandzelako. Loku kutawubalwa kuhambiswa embili imigomo nemithetho yetemshwalensi. Lokucukethwe ngumthetho losachitshelwe we-Members of Parliament and Designated Office Bearers Pension Fund Amendment Act No. 15 of 2020. Lo mthetho uthi nangabe imali lokumele itholwe lilunga ingenci ku-R60,000 wemalangeni kufanele ikhishwe isizumbulu bese kuthi kuba bedelenye imali leya kulelo lunga noma loyo lokhethwe nguleli lunga ukuthi athole le mali. Lo mthetho uphindze uthi imali letitawunikwa lilunga leselihambe emhlabeni kufanele ibe ngephansi kwalomshwalensi walamalunga noma ke lomunye umshwalensi lobhaliswe njengalowo webantu labaningi group life insurance policy. Umthetho lomdzala wepensioni yamalunga ePhalamende bewuthi imali letawuphuma nakushonela ilunga itawubuka timakethe ukuthi time njani nakucathaniswa nemali yemhlalaphansi yeminyaka lemibili yalelo lunga nalishona nangabe lineminyaka lengephansi kwa-65. Lo mthetho losachitshelwe ke wona uthi le mali letawuphuma itawubukwa icathaniswa nemali yepensheni yeminyaka munye kumuntu loneminyaka lengephansi kwa-65. Kanze enzabeni ukuthi lesikhwama semhlalaphansi semalunga sitawubukwa ngubani, lo mthetho lochubelwe uthi kutawuba libandla lebantu labangenci emficeni. Bantfu laba kuleli bandla batawuba neminyaka lengenci kulesihlanu basehhovisi kanzi bangabuyela ehhovisi tigaba letingenci kuletimbili ngekulandzelana. Leli bandla litawakhiwa ngulotawumelela indlu yetimbunga, lotawumelela indlu yabayesikhulu, babili labatawumelela amabandla, babili labatawumelela tindvuna tetinkundla nebucopho, nabathathu labatawukhethwa yindvuna lebuketindzaba ePhalamende lemunye wabo ufanele angabi ngumuntu lotsinzekako kulesikhwama noma ke kube ngumuntu losathethe umhlalaphansi epolitikini. Tindzabeni ke Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ana Fabrice Msonera eMbabane.
Inyuvesi ya Christian University yemukele bafundzi labangamashumi lamathathu nesikhombisa 37 labatafundzela tifundo tebunesi emsebentini lowatiwa nge-cupping ceremony. Le nyuvesi bese ibamba lo msebenti kwesihlanu.
Kuyaye kuthi njalo ngeminyaka inyuvesi ye Christian University yemukele bafundzi labatowenda umnyaka wekucala etifundweni tabo tebunesi. Nalo nyaka ke bemukele bona ke bafundzi labangemashumi lamathathu nesikhombisa labatowenda tifundo tebunesi emsebentini lowatiwa nge-cupping ceremony. Philile Mgabhile obukela inhlangano setebunesi kule nyuvesi uthi umsebenti uhambe kahle kakhulu nabafundzi ke bathokotile.
Bafundzi bemanesi bahle ngikade labang-37 lebentali bengalekucala la university yethu siyabemukela into the nursing profession. Kubemukela bethu siyayi-invite i-guest speaker from outside lone lwati lolucavile ngetebunesi lone mlandvo lomudze kakhulu, so kuba nguye lobatshela kobabanti ngalobuhle balaba ngebuhle bebunesi labakhethile into this profession. Letifunga ukuthi bafunge batati kulolu hlala abantu fake kilo lebunesi ukuthi lehlukile kunaleyo manye nalolunye luhla lwemisebenti. But ke bakhethile bebangakhetha lokunengi but base badecide ukukhetha bunesi, so basuke bafungela ukuthi bayati ukuthi batifake kuluphi ihlobo.
Siphesihle simelane lowenda umnyaka wesibili kodwa tifundwa tebunesi ukuthi umsebenzi uhambe kahle kanike nabo bebawugadza ngalabo uvuke lo msebenzi njengoba lo losuku kababanga nalo kungako ke babenalo lonyaka
lelanga libe lihle kakhulu ukuthi yebo lithatha isikhathi kufanele ngabe kade kwenela but because of the grace of God namhla sindele umusa sakhona kufika ngelanga leli bekungesiko ukuhlakanipha kwethu noma kuthanda kwethu but kube kumsa kwaNkulunkulu siyati kona ukuthi isikhathi seCOVID-19 umatima for us since we are going to have our first experience on working with patients but because sihamba nalo umusa kwaNkulunkulu sizakwenda konke siChristian University siyabonga kakhulu kubaphathi bethu sibonge kakhulu nakubo teacher bethu labasendele lomcimbi lomkhulu kangaka we are very happy about that
babeseke bathatha tifungo kugcizelela kutinikela kwabo ebunesini njengoba kubita kutinikela kulomsebenzi futhi kubita kulalela nekuba nesineke netigulane ingani letinye letingakhonike nekutikhulumela
in the practice of my calling. We desire
to I and thereby devote myself to the work that was promised to my head. It is a Ben Lomuhla, Ngugia MCB, Mbabane.
Ngemuva kwekufundisa iminyaka lengamashumi lamathathu namithathu Thembeni Jiyane lebekafundisa esikoleni lesincane eManzini Nazarene Practicing Primary School sewuthethe umhlalaphansi. Lo thishela uthi kuhlonipha nekubeka nkulunkulu embili ngukona kumende wafundisa le minyaka lengaka. Loku ukuvete emcimbini lobo ubanjwe ngulesikolwa wekubonga kusebenta kwakhe ngekutikhandla.
Sikolo eManzini Nazarene Practicing sesivalelise thishela lososebenze ngokufundisa abantwana besikolwa Thembeni Jiyane uhlanganise iminyaka lengamashumi lasithupha kanti ke sewusebenze iminyaka lengamashumi lamathathu namithathu. Thishela Jiyane uyasilandzisa ngendlela leseka ihambile.
Ngisebenze kahle ngacala kufundisa mhla ka 1986 kodwa emana eNazarene ngifike 1995 ngina 25 years ngilapha eNazarene.
Thishela Nhloko kulesikolo athanda ukuhle emdziniso uthi Thishela Jiyane sewudlala indzima lengkhulu ekuthuthukiseni banfana besikolo ngokuqinisekisa ukuthi babanele kusasa lelihle. Mdziniso uphinde wakhuthaza abothishela ukuthi bawuthande lo msebenzi kude kuthi nabo bafike kulesigaba.
Mangifika nami kulesikolo nga 2004 mangokuqala kufundisa. Ngakhanza Mrs. Jiyane sekavela afundzisa. Ngahamba ngabuya ngamkhanza sola ukhona. Siyathanda kumbongela. It's just a milestone for her kokuthi ahlanganise 60 years sola phila abe khona la esikolweni banyenti banfana labendlule esandleni sakhe.
Kulomcimbi kuphindwe kwavaleliswa abanfana besikola belibanga la ka grade 7. Etinsabeni kubika Temalanga Endlamini nginamuzi Mkhonta kaManzini.
Sekube tinyanga letinsihlanu umphakathi wakadvokolwa ude Mandi kulandzela ukuthi kufe engineer Mandi loku kuvela emhlanganweni weMandi bobanjwe ngumphakathi wakadvokolwa eMliba.
Imiti lesebenzisa laMandi ngetulu kwenkulungwane ngaphansi kwetigodzi letilishumi lokuvelile kulomhlangano ukuthi itakhamiti letisebenzisa laMandi athi emhlanganweni lobitwa nguleli committee kanike tingephansi kwemakhulu lamathathu takhamiti letiyaye tikhiphe imali lekhishwa njalo ngenyanga lengu 25 emalangeni. Kumanje kude Mandi ngenxa yokuthi kufe insimbi yenjini yekupomba laMandi lengabita imali lengetulu kwetigodzi ngulungwane letingemashumi lamabili. Sihlalo welikomiti lelibukela Mandi Aaron Maziya uthi balikomiti bayendile imitamo yokulungisa laMandi kodwa sona sive ngekungabambisani nalelikomiti behlulekile. Kungaleso sizathu babone kukuhle ukuthi bacele inkundla ukuthi ingenelele.
Nenkinga sifelwe injini yethu yokusipombela eMandi la. Ngikona lokuyinkinga lenkulu kufanele lithange lela kutsela khona laManti. Kepha ke sisombululo sibe naso lesithi lamhla njengoba ngemsombuluko nje. Sitawuvuka ekuseni sihambele letigodzi tethu sicala eNkhabolo sewelele ngesheya esibukweni. Sihambe sikhulumisana abantu sikokelela ke imali leng 25 emalangeni. Yekulungisa le mali ayisi imali yokunasa yini ukuthi silunge sikhona kulungisa la le njini nalelitha
Indvuna yenkundla yasemkhiweni idumisa mamba yithi bayinkundla kubabisa buhlungu ukuthi intuthuko seyifikile behluleke kuyiphatha kahle mamba uthi loko kubabuyisela emuva bayinkundla
siyafika ke siyinkundla sesikhokha simemethelo emsakathweni siyawacela ke mathombeni sitobonisana ngelikhambi ukuthi yini lesingakwenda uze siwathole phela manje kwaliphubule ngenyama lithi ma-2023 alibe lonke eliswati linathe manje lahlobile
Sincumo lesiphume kulo mhlangano ukuthi ngemsombuluko likomiti nelibandla lenkundla litawuvakashela tonke tigodzi letisebenzisa lamandi kukoleka imali lengu-25 emalangeni kude kulungiswe le njini. Etindzabeni Eswatini TV ngingibongosi Magagula emliba.
Thishela nhloko wesikola lesincane sakulifafa Flora Dlamini uthi ubonga litikolo temfundo ngekuvumela ukuthi bafundzi belibanga laka grade 7 bachube tifundo etikolweni njengoba lesikola sakulifafa sisemakhaya lapho umsakado ungakhona kufinyelela kahle bafundzi bebangakhona ukuthola letifundo temsakado
Nanoma kubhedvuka kwe-COVID-19 kube nemthelela lomubi emisebentini yelive kufaya ekhathi tikolwa Thishela nhloko wesikolwa lesincane sakulifafa Flora Dlamini uvakalisele themba lekuthi bafundzi batawuphumelela ngendlela legculisako nakuphuma imiphumela yelihlolo njengoba bothishela kanye nabo bafundzi babonakele basebenda ngekuti khandla.
Lengcinamba ke kuthi betela esikolweni letingqondo setingekho. Nawuthi abadadishe bathi sekuyabhouncer back abasakhona ukudadisha. Lenye ingcinamba betela ama-TV la kulenza ole. Uyayibona nje nawe sisi bede bo radio abangeni ngoba sifutane nemzansi ngalapha abathona lolifafa njengale seyibhabathona manje ngiko ke baqale ngalabo thishela nje kubona ukuthi naku sesiyaqhubeka siyafunda otherwise usitile Ministry of Education ukuthi sibuye esikolweni kepha leti ngqondo ke kude lendlela lebe sesingathi sonzeda ngayo sizamile lokusemandle
Dlamini uthi bafundi bebasalele emuva kakhulu njengoba lesikolwa sisemakhaya lapho umsakado ungafinyeleli kahle khona Hypatia's Melane lebeka simenywa kulomcimbi lophindze abe ngumfana walendzawo uthi bafundi akungabakhathati kufunda emakhaya kodwa abatati ukuthi bafunani empilweni
Uma sisemakhaya kanje bayaphuma bosomabhizinisi lesebanjengathi bayaphuma bo finance manager lesebanjengathi emakhaya la kaso ngito ukukhuthaza nje ukuthi a successful person must have ema goals ahleli phansi aka grade 7 athi ukuthi ngiyongena ka form 1 ngiyongena kuyiphi curriculum ngiyofunda ema economics ngiyofunda ema accounts ngiyofunda ini lokunye lengifuna ukuhlanyela kulaba mfana kwe ukuthi Impilo ayisiko kuba smart kokusutimisele esikolweni utakuthola konke lokufisa ngingifakazi walokho angiphasanga kahle ngisho ka form 5 kude lebeka silandzela ngekudadisha ngishito ngathi sikhulise bogogo bekude lebeka silandzela sidadisha bophasa nje uhamba nje uhamba nemdumo but nginalesifiso sekuthi bamthana asebathi ukuthi lokumcokwa kufunda empilweni yabo kuze batoba nelikusasa lelihle
Batali bathi bayakujabulela kakhulu ukuthi banfa babo bakhonile kufunda kulesikhathi lesibi kangaka lapho nabo bebalahle khona lithemba. Hypatia's Melane ubese unikelela abafundi ngetinsipho tekugeza kwekuthi gcebana basemfuleni kanye nemaphilisi ekubuyisa tithaku temtimba. Etindzabeni kubika Phuma Phimsweli kulufafa.
Noma lidlala lendlunkulu lasekujabuleni lelingephansi kwenkundla yasemadlangempisi lisede sakhiwo kodwa liyakhona kondla abantwana labangetulu kwemashumi lasikhombisa loku kuvetwe ngubucopho wasemadlangempisi Sifiso Nxumalo
Lokubakele ukuthi noma lidlala lisito kwangaka kulomango kodwa lide indlu yokusebenzela njengoba kuphekelwa ebaleni emabhodo nemandi labaphekela ngawo labantwana bendlunkulu bathi basebenzisa emabhodo abo nemandi laphathwa ngulabantwana emakhaya lokuvetwe nguGrace Fakuthe longulumunye walabaphekela labantwana
Sibuhlungu ngako side lidlala siyagawula kumile kude lidlala Singabonga nangabe uhulumende angasisita manje asakhele lidlala. Singajabula nemabhodo ke side sipheka ngemabhodo ethu emakhaya. nemandi site vele nje lokunene lesite kona thine lapha edladlini lethu sele labekwa
Bucopho emphakathi wasekukhulumeni Sifiso Nxumalo uthi live selithuthukile kakhulu njengoba sekude umntwana lo lambako lapha eveni ngenxa yokuthi uhulumende netihlobo dengwenyama tenta siqiniseke ukuthi kudla kulethwa njalo emadladleni edlunkulu
sisekujabuleni Cape Point lapho khona le Cape Point lena inabantwana labangu 75 laba benefitha kola abantwana bendlunkulu sidishayela nje amabhodlela kakhulu uhulumende wembobe etihlobeni takhe basasinikeza kudla lapha nje basidelivele masaka ekudla abantwana bayakhona nangabe njenganyalo nje tikolo tivaliwe kude indampoko etikolweni bayakhona kubenefitha ladlaleni
Laba labaphekela labantwana bathi babulala amabhodlela kuhulumende netinhlangano letitimele ngemhlangano sikolwa lababenawo enyangeni lephelile lapho babececeshwa khona ukuthi bakwadi kunakekela lonke ihlobo lwemntwana njengoba basebenza nebantwana labehlukene nalabachamuka emakhaya lehlukene eTindzabeni Eswatini TV ngibongo simagagula emandla ngembizi
Asikubingelela siphindze sikwamukele ngwane lomuhle kulesikhathi samanje sitawubuka temidlalo. Umphathi welicembu lezithande Athletic Club Nsizwa Thwala ukhuthatha sive ukuthi sihambise embili kushukumisa umtimba. Siphindze sinake ukuthi sidlani kakhulukati kulesikhathi sakhisimusi. Thwala uthi kuphepha kwalesive kutawudlala inzima lenkulu emsebentini yaso leyehlukene. Thwala ukuvetela kungesikhathi lelicembu libambe umcimbi lowadiwa ngokuthi izithande Athletic Club Bootcamp eManzini Club.
Liqembu lamatubane izithande Athletics Club libambe umchuzelwano lowadiwa ngokuthi yizithande Athletics Club Bootcamp. Sichubula salomchuzelwano kube sikhulumisa inzaba yokuphila engqondweni i-mental health. Lomchuzelwano bowungenelwe sivele sehlukahlukene. Kanti lophesele liqembu lezithande Athletics Club Nsizwa Thwala uthi balicembu bahambisa imbili inzaba yokushukumisa umtimba baphinze banake ukuthi yini labayidlako.
The last October nje besenda le breast cancer month libithe baka health but osikhuluma nge breast cancer month kule nyanga lena ke liyoqqina le umnyaka sithi asibuye sikhulume nge mental health uba kuko konke lokwentekako ngile stress etikhona umuntu ugijima aya ufuna kudla umuntu ugijima aya ufuna tjwala esikoleni angabe uthatha i hobby into le njengana nawo lokutamsebenzela lokuta uthe ugijima namhla kusasa ukuthi abangcono kana unathe namhla kusasa ukuthi abanelibhabhalazi uphinde ubanga letinye inkingi so ngiko letinkinga silele lokuthi bese sibuya labantwini sitobatshela abantu ukuthi asi exercise yini bese sibida labantu abanelwadi ukuthi ababuyela
Sharon Hlatjwako lochamuka etiko letimpilo uthi kumcoka ukuthi wonke umuntu agcine ingcondo yakhe iphilile ngokushukumisa umtimba njalo njalo
namuhla besigcizelela ukuthi asinakelele engcondweni let's take care of our mental health through exercise and healthy eating asidle kudla lokungemaseko lamathathu ngaso sonke isikhathi now utawufaka indvo emlonyeni wakho dibude ukuthi kukuyiphi category lo kulokufaka kolamlonyeni kuyakha kuyavikela noma kwendani kulokuthathu lesikwati ukuthi kukhona
sive lesingenelo umchazelwana nganaso siyachaza ukuthi yini lesiyifundzile
no namhla igenile ku body fitness and yalo sokufunza le festive season asuke festive season ni lokudliwako lokunengwawo lokungasi healthy nutritional content wise lokunalo lokungakho umtimba so lana at least lomtimba uthathe shape konke lokungadzama umtimbeni kuyaphuma uba ne body fitness negula ke akusonzeli vele
ngicabanga ukuthi ungisite kakhulu ngikhona le kushukumisa umtimba basifundisa nange mental health nekuthi kumele sidle kanjani nekuthi mental health iyahambisana ne fitness
siveke solo siyakhuthatwa ukuthi njalo njalo sihlale sishukumisa umtimba ngedindlela ehlukahlukene njengoba lokunciphisa nemathuba ekugula lokuhlukahlukene emtimbeni eTindzabeni temidlalo kubika giyani msibi umbeko ohlanganiswa ngufabrice msonera kamanzini
Tingawe ngone lomuhle tindzaba besikuphathele tona namhla kusihla kodwa singakabaleke asibuke nathi lethambe embili lomuhla. Umlawuli wemandla kuleli uthi sewucalile kusihlahlela sicelo senkampani yamagesi kuleli sekwenyusa intengo yagesi. Inkundla yasemkhiweni ibambe umkhankaso wekufundisa sive ngekuvikela nekugwema bucala. Inhlangano yebantfu labanesifo samdlavuza welibele nesibeletho ithi kumcoka kwesekela bonke bantfu labanamdlavuza. Sitshiya sitibeka lapho engwena lomuhle Tindzaba tethu besinado namuhla. Sitakushiya naso simo selitulu samadolobha lakhethekile akuleli. Busuku lobuhle ngwane.
Everywhere you go, MTN. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusika ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN.